Pole.
Mama.
Usiongee. Wewe msiongee.
Babu yupo kazini
huyu.